Ergamaan waaqayyoo naannoo warra waaqayyoon sodaatanii ni buufata. Inni isaan in oolchas. Macaafa faarfannaa 33 lakkoofsa 7.
Akasawi gakia, akuma gargar tedani el nanis na gargari naradan in bai motu masa nabdabu bando masani hinda mai dinako tasuma kana fana jero kana fana jero
Yes, because